Kuja. Enda mbele unichukulie.
Mbele yao. Mbele kabisa mbele yao ili usiwe interrupt.
Chipsy
choma
choma
chipsy